Debbie Roma.
Dana Records, Romano Recross. Gela ko pazari te kina dimi. Mene buttare su schienalo husky. Hey, hey, ok, ok, aman, ok. Tai sa siem ko via. Hey, jammer on the beat, jammer on the beat. Jammer on the, jammer on the, jammer on the beat. Yasha, kere ya kontakte. Kontakte, kontakte.
Le 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 le